Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, mbuso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, mbuso wami awukholana.